Welcome Saints, welcome SSF, shake hands.
Let's play.
Press! Yes!
See ya.
O tla be marapo. Nice play, Siya. Pega o tweet. Ten seconds left.
Yes, come here.
Bua. This is Fiji, no coach.
Where's the spirit? We haven't shot. You need to shoot. Let's pass each other and shoot. Don't be afraid to shoot. I'm up here. You're playing well, yeah?
Opponent guys, come on.
Thank you.
manana ko ena wa bua le bona ba o mbuli wa ne o no stop to makileng site lena le o phetle o bua le bona ba jwetse ba ba mak ba mak Pega, I want you to go on Gayon. Call out to a man. Be in the game, my boy. You can do better. Pega coup, pega coup, pega coup là. Buisana. Mbappe tsamaya lo kore, tsamaya lo kore. Matha o nke ka speed keeper. Matha ya o keeper. E nke o keeper. Nice try. Pega go plao, move. Be a bolo fatse ntwana hantle mo fe hantle, a gona o tshola hantle. Bona no e senyile bolo. Ba jwetse ba mathe wa wa ira pele o ba sa jwetse keeper ba jwetse ba mathe le pele Pega!